magamba sizumunyu ambara ne superwe uyu munsi nisaho nituwasubiza merwe
turabita kugeza haperuze umuneke ubuzima buryoshye nk'umuneke
The wait is over. One month in New York, we be kurwa bivanza na magamba sizumunyu. Ambara ne superwe, uyu munsi nisaho nituwasubiza.